Asembo, yo no le fico allí ni neve.
Alimeza samaki.
Kwa nini Adamu na Hawa alifukuzwa kwa shamba la Edeni?
Alitembea uchi.
Who was the first president of Kenya?
Baba.
Baba yako ndiye president?